kandi abantu benshi bicigiye nibagikunda kwikingira. Rero nusaba nimba
bumva nawe byaragushubira amazi kugushikira nyine umuntu akabikora ati kingiye kuri wewe
sana no babwira bareke guhendana amubyiza ukuri ko atamukwiriza nimba bahebana bahebane aje kwironderera abo bamukwiriza simase
nwe mubishitse ukaronka utagukwiriza wo vyihanganira ko nyine
cyabi none no bankuri kiki wiwe
eh wo ugenda uvuga ati nkeneye nta bindi atagukwiriza urumva
benshi babivuga uko nani twebwe abakobwa tutaja kurondera imiceri nini
si miceri mwe mwamugiye ni kazi tu
Isaac TV ho.
Yes, ni Isaac TV murazi kukubwazanira ibintu bimeze neza exclusive zimeze neza mu kiganiro home ni kiganiro home mwa mushikizo nanje star boy kugira ibintu bigende neza cyane gose murazi ko tubakunda bakunzi ba Isaac TV ni wabo wambere kubona kino kiganiro dufashe kugira share cyane dufashe kugira partage byo byiza gusumba murazi ko tubakunda behind kamera turi kumwe na Juma Juice ngo tamatu ikora miss yose iyi ni Isaac TV we are on time turi kumwanya mu kubazanira ibikorwa bimeze neza cyane gose ntate vyendi caranga ha dufise no bwa umushitsi wa muta lash me yes nashobora kumakira mugambi ga Isaac TV nka muhamagara karibu sana Lashmi mugwambi ga Isaac TV kugira dushobore kuyaga rimwe kabiri gatatu kane gatanu murazi ko tubakunda cyane kandi imana yamane n'imirimo yacu ya misi yose karibu sana Lashmi mugwambi ga Isaac TV yo karibu sana Lashmi akira mikro umeze neza
ego
nari kukuramutsa amaboko mugasino kuramutsa amaboko kwera baratubujije kwera iki corona urameze neza
ego ndaho
urabona numwigeme ahagaze neza amaze gushika mu kiganiro home igiganiro mwaba mushikirizwa nanje amazina gato kugira duse n'abatangura kiganiro home murazi kuno tugikora tsibere mu gikoni turi ko turadama tuko turafungura cyane tuko turasasa bibaye ngombwa tuko turasasa igitanda kwanza kumbe imbere yuko tuvugana cyangwa abakunzi ba Isaac TV bamenya ati ninde ari imbere ya kamera za Isaac TV cyangwa ari mu bwami bwa Isaac TV presentation mama mabuja je ni tamazina abantu benshi bivanye n'icyo bayiro ndabaha kuko umwe Vitei wanje nda mwichu bahiro chane usumu.
Jeni tuwa Gege Rashmi.
Gege Rashmi. Mm. Niyama zina wafijewa wa kwisi?
Oya wabanyi se Igete.
Igete.
Rahma.
Lahima. Igete Lahima. Mm. Yes, lekanda kushimile kwanza kuona with of the invitation mwini Isaac TV. Lekanda kushimile chane.
Thank you.
Kuko hari gusanga wae vya kazi kia wawaka bukati. Lekanshiki hari ya vijewa kusumu. Warukuli kia na Isaac TV.
Sana tu.
Wow, ni vyiza ndumva ko bijyoshye cyane. Yes, no bwo iki ni kiganiro home turaza gukora interview ariko tuzakora interview tuko turakati pastake. Za pastake bakoga murazi ko zimukomo zikunda cyane. Ni bace bagira ama petari muri kamera. Sivyo? Baza kuba?
Wapi?
Yes, reka ndamushimire. Imbere ko tubandanya reka tubandanye nzani yo pastake kugira ashobe kwidukatira. Nimba bizi, nimba tabizi. Ntavyonzi. Yeah. Murayibona ni pastake imeze neza uno munsi ndabona bimwe abigembe bakunda kuvuga ngo pastake ngo izana bijya bintu. Sha no munsi ngira ndaza kugira byinshi cyane. Ndibasha ko niza na mikro nka ishira nga kugira bigende neza uraza kuvuga Okay, imbuga itangirya ni pastake iri hano nimbuza kuyikata gutere n'ibyo ntazi. Cyenda gwa aka gatebe gatoya.
Ntacho.
Manza wambure niho bien. Cyenda guhe iyi ntebe umenga niyo iri hasi. Iyi ntebe cyara nga. Yes. Aho ni sawa. Eh ayiko nagunzeze. Yes naza kumufasha kuyikura yambaye ivyuma. Yambaye ivyuma uraho basha. Yeah. Okay pitisha kwa chini njo bye. Karibu rero mu bwami bwa Isaac TV naje rero nako ndakambaye ahubwo wandabiye ko.
Toka.
Murabona ko yandabiye ko acyaga kura. Karibu sana rero mu bwami bwa Isaac TV. Ni Lashmi Gege. Lashmi Gege namazina bavyeyi bawe bakwise canke ni ya mazina yiwanyu ubuhizi yabigeme muvuga ati reka duhindura amazina yacu byo byiza gusumba
ayo mazina Lashmi kwishura akunda kunyita sana iryo zina Gege Lashmi
kwishura akunda kwita iryo zina ariko no munsi muri Isaac TV tuhava tukwita umwana wo mu gikoni kuhera twaguhaye nuze pastake ubuzima bwawe urakunda gufungura pastake
sana tu biri mu mafuwi nkunda
ukabona bikugora za kumera nk'uvuga tuzane akantu kakwegereye kugira biduge hejuru sibyo juma reka nje kuzana intebe
Yes, iyi ni Isaac TV turi kumwe na Rashimi novuga n'umwigeme novuga yuko benshi baramaze kumubona mu interview sometime iyo bikenewe natwe muri Isaac TV twamutumiye mu kiganiro home ariko aradukatira ikintu bita ipasteye karaza kuyidutonorera mbona ni sahani hari ngaha anya Rashimi ati ku ishuri ni ryo banyita aya ni mazina nayo basanzwe bantazira gegegege ni basuka tarizina giwawe nyine twise
ngi banje yavuye muri gate
gate sanzwe twa gate twavuga ati reka ndamwite gege Mbega uramaze urazi karite zitatu cyane ikintu ibintu bitatu bituma iyo umuntu afunguye ipasteke mbega mugihe afunguye ipasteke imumarira iki muri we
ico imumarira nuko nyina ari fruwi muzindi fruwi abindi nzindi byagenda
oya sometimes abakobwa bara kubera nibo bazifungura cyane tuba twifuza kumenya mbega ipasteke mu ku ruhande rw'abakobwa ibafasha iki kuri we
ntacyo mbona jo kuyifasha ni nkingere nabivuze ni fruwi nko nk'izindi fruwi
bo ifungura pour di bon nta kintu bibaza kwishaka kugufasha muri
wewe ya ndayifungura kwa ndayikunda kandi ryoshe
yesi no vuga yuko wowe uradukwevye gusa ikintu tuzi nuko abakobwa bakunda kuzifungura kandi baze barazifungura cyane pasta kingwirazana amazi korosha umubiri w'umwigeme akumva ko abayeho neza muri we kandi ziravura mu mafyigo nimba ntibesheje umva kuna bayi docteur haja mu buzima bwawe ukunda iki wanyiki mu buzima bwawe bwa misi yose
mu buzima bwanje cyo nkunda nda kuguma yene njyohewe sinkunda gushavura niyo nshavuye cyo ndashobora kwinjira no mu bitaro
mu bitaro nk'umuntu akuryohera yo kuryohera gute iyo n'umutipe akagusaba mbega akagashaka kwifuza kukuryohera wifuza ko kuryohera mu buryo bumeze gute
mu buryo bivana nani n'ukuntu abaje kuri jewe ashobora kuba aje nk'umusheri cyangwa aje
nk'umusheri wawe uri muri ubwo buryo wifuza ko kuryohera mu buryo bumeze gute mugwire kumwe n'umusheri wawe kuko abantu twese turafise ukuntu tuba twifuza ko baturyohera nibisanze nibisanze tu kuko nuri ko urabikora kubivuga nibisanze
muri byinshi tu simbara naho nohe
arashaka kuvuga muri byinshi bibi ukavuga bibiri muri byinshi nibisanze tu ntiko turapratika tuko turabivuga nibiri ko biraba hari ni gihe wewe usanga utarabikora
okay mu bintu nkunda mu mushiri wanje ndashaka ndakunda iyo nkundaye n'umuntu agitse sana kandi ampe umwanya mwinshi ni nyene ko ndi kumwe nawe
bitari mugihe yifuza gukorera action ni ya action wifuza yuko atogukorera ikintu agicishije mu bikorwa
cyo nkubunye yumvishije ngo ndahantu
gakora nyina akazi
ndi kumwe n'undi mutipe ntaze ngo amvumbure cyo nifuza ko atogukorera
ubu ushaka nyine uri kurafungurana n'undi mutipe kuvuka nura cyangwa umusheri wawe nyene kuburyo uri kora bikora kuvuga ati mbega sheri wanje nuko ndiko ndamuvanga ndiko ndakora makosa
ari bya kera kandi nabikorana ishavu manawe
wabikorana ishavu wabikora ishavu habaye iki
ubunye numvishije mwebwe abahungu mwebwe nababona
nashobora gutora mikro gatoya mwega batoga abahungu imana igizene
imana irababona kandi sana
itubona kubera iki hari amakosa dukora se
menshi sana
muri icyo gihe
watubwire mu makosa
muri icyo gihe igihe wamuvanga yari yakoze iki kintu cyo tumumuvanga
yakwagendana n'umugenzi wanje anje cyanda bishira mu ishavu javuga ikangende ndamusubize yani nanje ngendana n'umugenzi wiwe ndabimusubize nihore
ne wamwihoye gute kugendana n'umugenzi wawe nibisanzwe ari cyo bakoze sico tumucumo uco wihora kugendana nibisanzwe
bisanzwe urazi yo wizeye umuntu mugakundana nyene ukiyumva ko atawundi yo gutwara ari we wenyene amukasha umva ngo agendana n'umugenzi wawe kandi uwo mugenzi uramubwira amajyanye we n'ujya musheri wawe
ugaca usanga rero wowe utinya umuntu cyangwa kumenya nyene do prise kuko urumva we ari inkuru ubwira umugenzi wawe w'umukobwa inkuru nyinshi wa nka yuko yoca zibwira wa musheri wawe nicyo gituma uca uvuga ati turahagaritse urukundo
oya ahubwo sinanka ngo ntaje kubimubwira ahubwo aciye ashaka kujya ukuntu yumva ndamubwira umusheri wanje ukuntu ameze aca yumva jaru aca ashaka
aca yumva nyine araryohewe nawe ashike nyine ashike ku kirimba none mbega amaze gushika ibyo yibaza cyangwa ibyo wamubwiye yasanze ariko bimeze cyangwa mu nyuma yara
Sinzi ukuntu byaciye bigenda kuri we kwa n'ubugenzi bwaciye buhera.
Nimba taribanga karite z'uwo mushire mwari mukundanye ushobora kuzitubwira gato kuri kamera. Ikintu yakora ukavuga ati respect bibaye ngombwa ariko ndabibwira umugenzi wanje umukobwa.
Kwa ndakunda yo ndi kumwe n'umuntu mu rukundo umugenzi wanje ari hafi yanje sana. Ndamubwira byose kuri we.
Kandi ukamukunda.
Ndakunda kumushiri wanje ndamubonye gusa na afite igihagararo yo mana we.
Yari Goliyati. Wacivuga ati mana sheri.
Goliyati gute oya. Jewe kwanza mu makarite y'abahungu nkunda. Hari umuhungu muremure. Apana muremure sana mwe ndinda kuraba hariya oya.
Mure hanyene.
Apana tureho. Nkubasumba gato abe afite inzobe. Kandi atavyibushe.
Niwe mugiye umubuze nawe. Ukeneye nka Juma Jokes. Juma Jokes ni sawa.
Oya.
Nisi muremure. Nta byuma.
Yani kumushere wanje nkunda ivyo bintu ndabibonye tu. Ashaka kugenda nk'ahantu muri kumwe kisanta nyene ko uri kumwe n'umuntu.
Ubuzima bwawe ushaka umva ushaka kubika mu buzima bwawe.
Kubika. Ivyo nifuzaga kera narabigiyemo cha ndabivamo. Nakamara nabivamo.
Ni biki wagiyemo umunyu murabivamo.
Umu actrice.
E muri filme. Ariko byaranse ariko nubu uracyabyifuza.
No naragi nabyo nifuza kwa byarigeze kugira hantu ndahakwa no kunanigwa mu ishuri.
Ariko ubunye amashuri wararangije. Wizi biki? Tuyibuze ibyo wize nta kimwe n'ibisanzwe. Kandi pasiteke mbona abana yihejeje.
Ntabwo ati ko nahejeje gusa sinahejeje yose.
Warize basi.
Nahereye muri 10e kwa cye hagere ahantu mfata indanda byara by'amashuri cya ndahagarika.
Yewe urafite umubebe. Isa gutya.
Neymar.
Urafite n'umupapa rero mu bana nyine mu nzu. Azara kubita nyine mu yambiri.
Ntabwo ari no akorera ruguru.
Nene biura bishika nkubu kimvira ati mbega papa wanje ego birashika urukundo rwa kure na kure cha duha mbere novuga yuko twigishe n'abantu bari ko baradukurikira urukundo rwa kure na kure n'usanga rurimo bibazo ugasanga uri kora mwiyumvira uko atari cyangwa uko ugasanga ari kora kwiyumvira kutari
wiyumvira umuntu uko atari nimba mukundana ari kure bivana ningene uguma wumviriza amajambo bakora kugira naho mukundanye mwikundaniye nyene mwebwe babiri ntibisaba cyangwa ntibikeneye ko uguma wumva amajambo y'abantu ko gumye wumviriza amajambo y'abantu
abishise ugasanga yakuvanze yaronse uwundi muntu pembeni mugabo wakaguma gukunda muri icyo gihe wacu ufata decision
sino vyemekirete ndavyibone
nawe uvyibonera mugabo wakaguma guha gwa rukundo nyene
oya ndavyibone wumva twobandanisha bihe
kandi akigukunda nyene nkuko yagukunda agwa kira kitu cyose aragwa icyo umusabye cyose aragiho
ngiye abankunda jewe ntiyogenda gukurikira uwundi yogumana na jewe nyene.
Okay, ku bantu bakore byonye bariko baradukurikirana cyangwa abakunzi ba Isaac TV uba hantu y'iki nk'abagabo bashobora kuba bavanga abagore babo kandi ugasanga abagore babo barabakunda.
Cyonda abantu ye nuko bo biheba kwa si byiza no muri iki gihe hari indwara nyinshi kandi zabaye kuva kera nka SIDA kandi abantu benshi bicigiye ntibagikunda kwikingira rero nusaba nimba
wumva nawe byaragushubira amaze kugushikira nyine umuntu akabikora ati kingiye kuri wewe
kera pano
kera byarabaye nka kangahe tugerageje guharura gatatu kane mugarumba uko biri kose byarabaye. Okay, urumva ngo bahanura mu bireke mugari umuntu adatoshwa na kamwe avuga ati tari batatu bane
nk'idini yacu kuno nkinge ni vyemeza lakini kuri jewe ntabyo no mwe no kwemerera nk'umugabo wanje ngo aje kurondera ubundi ya kwa ababona ko jewe nagize nta mukwiriza cyangwa nta mukwiriye acha bica bimusaba ko ajya kurondera ubundi je cyangwa musaba ko twa
ariko rimwe abamama abamama bavuga ati je urya mugabo wanje nta nkwiriza rifu ko njya kugenda aho bankwiriza urabona bo bahanura iki nkuwe bigushika ugasanga umugabo nta gukwiriza ugacyeje bigenda gutu bishise ugasanga umugabo wanje ariko arakora nk'ibyo wifuza
no babwira bareke guhenda na mubyiza ukuri ko atamukwiriza rimba bahebana bahebane ajye kwironderera abo bamukwiriza
simase nkuwe mubishitse ukarunkuta gukwiriza wo byihanganirwa nyene
Chabi, no, no, I'm going to keep
you. Hey, we'll get a fugat in having a tabu quiz. You want
benchy by Vuga, you call Nani Gakoga to Tajaku on the Michelin.
See, Michelin, my mom again, he calls it too. Wovuga ati rero nanje umugeye byo shika umugabo wanje no wamfise agakora akazi kadakuye no vuga ati naje numuhiriza ndigiri
bivana na kaya liyo hari giye uwo munsi atogukwiriza ejo akaguhiriza
nta birashika muri ubwo buzima cye navyo nzi sindaho mu papa yese no vuga yuko ni pasteke yaje kuyigira tugire tujye eh bon appétit rero
thank you
yese no vuga ine Isaac TV tuko turayaga none mu sister ni Lashmi no vuga ni kiganiro kijyoje abona yakasi pasteke yakase neza donc tuko turavuga ku rukundo rwa kure na kure nibaze yuko mwatahuye ihangane sivyo eh no vuga yuko Lashmi kandi numuntu akunda music ndamaze kubona cyane goze ushira muravugana cyane na mupati mupati kuri wewe ni iki mupati octave
mupati numugenzi
cyane umushiri wa
oya umugenzi tubisanzwe
bya kuri we ni kintu wowe uzi kuri mu party umugenzi wawe ubwo umuntu wese afite umugenzi akavuga ati karite kuri ujya imeze kunuko defo kuri ujya imeze kunuko defo ya mu party cyane karite kuri wewe niza
nta mwanya muremure ndaronka kwicara nawe umwanya mwinshi bwira ndamumenye gusicyo nzi tuntu musani
kandi uramufana
sana
ni cyaje kintu gituma umufana
aririmba neza
ngo shaka kudusubiramo indirimbo yiwe yowe ararini
Eh, kani nazi kuririmba we. Ari ndirimba ya soye nakunze sana ja. Umva zaya. Na yo mana.
Oh ya zaya. Oh 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 oh. Si, yes ni Isaac TV turi kumwe na Lashmi no vuga yuko ikiganiro twose n'abagisozera kuko dufise ibindi bintu tujya gukora dufise ibindi mirimo dushaka kujya gukora. Akajambo kanyuma ku bakunzi ba Isaac TV bari ko baradukurikirana ndetse n'abakunzi bawe ndazo bafise. Urafise abakunzi Lashmi?
Benshi tu
wibaza kuba gukungirika abakunzi bawo
njo nibaza ko bankungira nuko ndu muntu ndi open ku bantu bose bashatse kumvugisha turavugana bashatse kunda abantu muri kintu kandi kenshi yo bavuze
uvuze kuri open ushatse kuvuga iki umuntu wese aje
kuguruse
muri sansi ya Kuba tipe bakudraga cyane kubugenze.
Kubugenze.
Ufite abagenzi benshi rero.
Sana.
Telefone yawe irimo abagenzi benshi b'abahungu cyangwa b'abakobwa?
Benshi n'abahungu.
Kubereka abahungu.
Ko ari bo bakunda kugira ubugenzi n'abakobwa, arundi mukobwa yogira n'ubugenzi sana n'umukobwa mugenzi we.
Kubera iki?
Si cyane nk'abahungu.
Bo vuga ati nishakira abatipe ni bo sawa.
Oya ntabwo navuze ko ndabishakira.
Kugira umuhungu abe umugenzi we wawe hasabwiye iki kuri wewe?
Yani aje nazane ubu hypocrite kwa ari umuntu ushaka kugirana ubugenzi ugasanga yaragukunze gufa ntabikubwire cyane abikubwiye ukamwankira akacaje mu bagenzi bawe cyane abiwe akishima yani ukuntu akavuga ibintu bibi bitajyohe
Okay, reka ndagushimire mupata aho urumva ko bagufana ibintu bimeze fresh ntwikinye muga urumva ko bagutanze nakundi cha wihangana sivyo reka dusa n'abasozera Lashmi dusozere dusezera abakunzi ba Isaac TV kugira tuje mu bindi sivyo turasozera turasezera abakunzi ba Isaac TV
kwa
Yesi reka ndabashimire bakunzi ba Isaac TV no musaruro nakwa twahinduye rook no musi twari mu gikoni ariko twari mu gikoni twambaye ibintu vy'ibirato nibaze yuko twagira tujingira mbega bavuga kugirane mu rubanza kumara urubanza bavuga kumara urubanza after party Reka ndabashimire bakunzi ba Isaac TV wamaze kugira subscribe cyangwa wamaze kuyigira mwese muri abakunzi bacu nawe dufise na munabura abansi n'abakunzi murazi ko tubakunda kuri Isaac TV ni star boy kuri mikoza Isaac TV ujya kuri Instagram wandike star boy ushire ko na Isaac TV cyangwa wandike Juma Jux ushire ko na Isaac TV ushobora kudusanga kuri Instagram turi kumwe n'uno mwigeme nariko ndaraba kwazi kugirane gukata pasteke ariko ayikase neza babigeme hajya tubaronde kugira tubahereze kugira babandanye kugira ngo ivyunyunyu turabakunda cyane yari insolite ni nako ari insolite ijya ndirimba b face bavuze yuko umukobwa yashaka kugira ante kuba umustar ari baruka ubwo we wibarutse bashaka kuba umustar cyane wibarutse bice mu mategeko
je nu gati nu bat ni barutse
bice mu mategeko
eh eh si paka ngo mbe umustar kwazo
ikintu cyakugoye ndazi umuntu arasaminda akagatwarinda akibaruka akarera ikintu ubona muri we cyakugoye kurusha ikindi nica Kubyara nyine wararize.
Ndabyibagira.
Wari nko muri wari muri poste. Wari muri poster imeze gute?
Agende ubaze muganga.
Je nayo nzi. Je nshaka kuyimenya. Nuko ariko mutaza muratwigisha natwe.
Kwa muganga ubibaze.
Eh, baze barabitubwira kwa muganga. Yes, reka nabaseze bakunzi ba Exact TV. Bye bye. Ichensi basi.
Exact TV. Oh.